Good day, Molweni, Sani Bonani. Welcome to another session of our social media Takeover Fridays with myself, Andy Mafunda. Let me wait for you guys to join the live. Kenani, ke please. Genani, 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 guys. Chuchu. Hi, chuchu, kiyose. All right, for those who've joined us already, let us remember that we can send questions as the conversation is flowing. If there's something that any of our guests has spoken about that you need clarity on, or you would like to say something or ask something from our guests, ningalindi kuze kuphele hour yethu. Remember, our sessions are from 12 to 1 on Fridays. So if there's anything that you need to ask, ask while sixoxa ne guests zethu. And also, most importantly, applications for 2025 are still open. So please ningalindi a last minute, because you never know what will happen. So I would suggest that you apply. And if there are, for our alumni, if there's anyone that you'd like to see being interviewed, just send your recommendations on our comments section. So I have seen both our guests have joined us. Let us see. Let's add them. Benny, I'm adding you. I'm sending you an invite. Please accept. I also see Umkululi is also part. Hello!
Hi!
Kunjani?
Sawunjani?
I'm good, thank you.
Yo! Umlomama uqhubeka kanje kanti government ke nithi. Hey, 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 kodwa ke la beyazi oko ndi practice kanti ndilibele uthi abuze umlomo. Yeah, yeah.
Let's add our second guest.
Yeah.
Why am I not seeing our second guest here? Kutheni ndingamboni nje usikhokhele apha? Sikhokhele ungakulingi usenze loo nto, thina siready for wena, please. So our TikTok sensation.
Yeah, uBenny Malila.
Oh Benny, let's give usikhokhele maybe just 2 minutes to join us, because I'm not seeing him.
Nzama nomkhangela. Let me just check WhatsApp wakho online then.
Okay, all right, that will be fine. So guys, if you've joined us now, remember, if you need to ask anything, you can ask our guests by sending a comment on the comment section. And then if, let's just get this conversation going, guys. I don't do a serious game because we are talking to our guests. But if there's anything that you'd like to ask any of our guests, just like I said, just write a comment on the comment section. And then, yes, we will communicate that. Nabobaza Ibona on their side. Also, if they miss it, we are here to assist. And then, yes, guys, ningalibali, applications are still open. So you need to please, please, please make use of this chance. Kungakhalwa uJanyari ufikile, kungakhalwa kuthiwe hayi we're not able to apply or we're not able. We need teachers, open you attest. We need teachers who will, take our future forward, who take our kids into greater heights. I mean, we all know uba every profession begins with a teacher. So we are here now. Both our guests are from the Faculty of Educational Sciences. We have uBeni Makhaya, Beni Malila, and we also have uSikhokhele Ngeni, endingamboniyo. Hey, ootishala bayastenda aphana, guys, kwenzekani? Umutile ke Beni, so I can't hear you. You are muted. Asikuva. Okay, Jonga. It's okay. If you can hear me, let me remove you and then add you again. Yabo? Let me remove you and add you again. Kuthet, I think you're back.
Ngiyandiva
Yes, I can hear you now. I can hear you now.
ya eh
I can hear you.
ndiyajongisa nto zicofwayo andimfumani
Guys,
lo mfo
it's okay.
nasefowunini lo
Akafumaneki, ne? It's
andimfumani
okay.
bin I don't know ba kwenze njani
It's
because he
okay. It's
seems
not
ready
a
so
problem. You're here. You're here. Angathi
ya
simthathele i-stage. I-stage usinikeziwe and yena wadlala.
Enye into nempandla maybe ulibele.
I could have won a cap.
Unempakanye ulibele uceba so uyaqoma azawukhala mhlawumbi apho ngabe zosishayinela.
Uyamgowisa,
Because I'm trying to call him but akafumaneki, I don't know what is
not a
going to do.
problem. Maybe he's gonna join us. He must just indicate when he's
Yeah.
here, and then we'll be able to add him in our conversation. It's not a problem.
Yeah,
Benny,
no
let
problem
us
taking.
welcome you this Friday midday. City,
Hey, I
thank
feel so
you for joining
important.
us.
Yeah, no, thank you
Kamsalele,
for
who
having
is
me.
Ubeni? Who is Ubeni? Where is he from? And why did you decide ukufunda education also?
Yeah, ne?
According
andizonqena uba serious nkosi yam okay no uBeni usuke eTsomo basically that's where I'm born and bred wasetsomo eTsojane lale ncinci phaa kuthiwa kwaZulu ezantsi that's where I'm coming from
Okay.
yeah I'm very handsome I'm young as well
Hello.
ndikulaa position ka tell us about yourself so yeah ndisuke etsomo ke ya ndifunde ecofumvaba high school yam yeah and then I decided that yeah ukuzofunda uso education basically it was a conscious decision yeah it was
Okay.
not a matter of convenience because ixesha elininzi singootitshala siyaphephela apha ebutitshaleni yabo yeah initially I wanted to be a lawyer but then elo phupha zalifezeke ndazibona ke senjengutitshala eyona nto iyandimotivaytha kakhulu ke ukuba ndibe ngutitshala is the love that I received actually from my maths teacher because I remember when I was doing my grade 10 ndandifumana level 1 kwi-maths onzima kakhulu and I was so sure into one maths soze ndiyazi so I met this beautiful lady she was so beautiful and she was so patient kum like waye wandithanda ngoku ndivelayo wavele wandithanda and I decided into yobana uthando lwalo sisi mani luyandimotivetha ndazibona nam ngoku ndiyithanda imaths ndathi ndawupasa imaths ndaqonga ndifuna uba ngititshale imaths nam because ndayiqaphela into ethi ipassion ebikulo sisi amehlo aye wanawo ubona le nto abanye abantu bebengayiboni nam beningayiboni apha kum maybe I can have the same impact ebomini bomnye umntu nam yabona and actually have like ubomi ndinoze ndibutshintsha athi umntu the day I met uMr. Malila is the day ubomi bam baye batshintsha nangoku I'm passionate about mathematics it's one of the trickiest subjects yenye ye-subjects abantwana abangazithandiyo but I'm making sure into yobana laa nto ndayifumanayo nam nabo bayayifumana so that's why I actually decided uba ndithi study towards education I wanted to impact lives. I wanted to change lives. I wanted to change like stories as a band. Abafana nam, because nam I was taken from nowhere and then I was put somewhere. So nabondwa no. Eyona Karim nandi de. Because apho tshintsha ubomi babantu and they get to testify ngawe ngosaphile yabo. So ndifune zokwenza. Yeah.
And then now this teacher impacts your life. You make a conscious decision. I want to study education. Yeah. I want to be an educator. And specifically, I want to study education at Walter Sisulu University.
Yeah.
Come first year, as a first year student, you enter Amasango Wase Wuso. What's your experience? What is your first impression of this university?
Yeah, hey, university of a comrade. I love you. No, you're totally. my experience I've got and figure up, it wasn't a nice one, yes. Cool. But then it was a curve with a learning curve because I can't get AC in the Yoma gang maintenance. The Kangeli AC, Gustavo, and you put that machine later. That for that mission letter, the problem I am now on and fear could walk with strike because according to I Vele and disorientating at London. Walk with strike, Alpha, and as in them tata, Zang and as in tata, it's my very first time. Who put you up on service of them tata, everyone drop as a kitty, and then one humble what I get. Back on a bang in this keepers, yellows in Sansa, mother net up, and then the liar bubble band. And by that time, because Baby business strike, Mumbai combats, you go to Tala, Ati Yangapa. And then yo, it was so hard. The AC and the Kumbla and I can't get the maintenance. That another security is a city we share and up and game Tabu Yumfa and Io Kangela. But that can figure up AC finally with Managuam. You know that one lady learners begs nothing well. I'm a lady in the boy man can't tell. That you are a lady, Piad and Altis Zulu, and I figure that you are down Maufuna and Lataman. Kutamazofuni in Nancy of admission letter. What if it was Ako? That's Bona. Yo, one detata from AC to Great Hall and in Meta and a register and Funella and a residence, like everything available. I'm Nand in Zopaya. Otherwise, looking at Walter Sisulu University from outside, Zungarangi and Apaga, even one and Zetus on a motor fire. Like Usai Chongil and you feel like, yeah, this is the place that to make my dreams come true. Looking at the structure, everything, it is so beautiful, it's appetizing and everything. Jay Nando Ike Igboni Singa Chimtambi, some of the challenges that you meet that's along a party being out of the bananas. Otherwise, it was a very beautiful experience because in the midst of that up and down, but there was hope. You know, India sense a power on it because pick up to a comrade that say, so I don't know about konum to. Criticize to which point got yo, they were family to us. Because I turned up 2 weeks is not registered in got a maquin, yes, as watch as I tang along a lama cheetah. Suit 8 is as he said as I tang along a lama cheetah. E room a cabba matango residences for Baba Talis at Tina Bengasas. Exin about Vugabos bonus lines and everything. So, yo, my experience was quite good, even though I was shaky. From the start, but it was a very good one because I learned quite a lot. But because Wusu teaches you independence. Yes. If you want to know independence, if many Wusu, that's from the power of Mdom Talam.
Now, what support? I mean, a transition from high school to a university is very can be tricky. You know, because in high school you've got a teacher that stands in front of you. Who cares whether a homework or not? You get to university, no one is asking you if we enzi. How was the transition like for you? And also, would you say ukuba support oifumene at faculty was enough to bridge that gap, your transition from high school to a university?
You know, when I say in the car, the mamela abanye abantu abasuka kwezinye universities, the life of
Penny, upinde wa mute, upinde wa muted. You're still muted. I don't know. No, you're still muted. Yeah, I'm sure ungenelwe a call because you're still muted. Okay. You're still muted. You know what? Let's try again. Let me remove you and add you again because you're still muted. Apakwelamicala. Okay. Wait. Let me remove you and add you again. Not able to remove Ubeni. Why can I not remove Ubeni, guys? Why is technology doing this to us? Okay, Beni, if you can hear me, can you remove yourself from your side? Because I can't remove you from mine. There we go. There we go. All right. All right. Let's add him again. I see you, Zinzi. I see you, Nora Adam. Hi, Benny. Benny, hi.
Andingavakali.
Hi. There we go. Yes,
Yeah,
now I
yeah,
can
yeah.
hear you.
No,
Okay.
ndiphazanyiswe i-call ndiyifake kwinantsi yezasebenzisa i-Wi-Fi ndiyifake ku-flight mode because i-call
Okay.
ndisiphazamisayo.
All
Yeah, no,
right.
I'm saying, looking at other universities, like xa ndimamela, in fact, izitories zabanye abantwana from other universities, the likes of your Wits, UJ, UCT, zonke ezi universities ziphaa ke zibonwa ngathi zingcono. Xa ndimamela bona indlela abathetha ngayo ngee-lecturers zabo, then ndithethe ngeyam i-experience yaseWSU. Let me not lie. EWSU sinabantu ababizwa ngobana zii-lecturers, but in the real sense ngabazali aba bantu abaya. EWSU ngootitshala, like bangootitshala. Yho, ooMiss Ndudula, oomama uMtengwana, oomama uNongalo phayana, yho, the late Mr. Shezi, yho, Dr. Tatira. And almost everyone mana esike sainteractha nayo phaya, they don't make you feel like gap yobana uqomba okay kukho le transition yosuke e-high school ukuza apha. Hayi, azange ndiyifile, andifuni uxoka. Into yoba zange kube nzima laa mhlobo man, because the ii-lecturers zalapho nale nto bana nale nto, because aba basukulisa ngabo besiNgesi. Yabona kodwa, Tatira, it takes time for you to crack that nut because ufuneka ukhumshe. But abantu abanjengoMiss Ndudula ngabantu abayana aba-strict ngathi ngabazali, like indlela abayiyo, like they were teaching us almost everything. So la transition nje into eyafane yaphantse yandithi mna kancinci laa nto uba e-high school uyabhalela uba okay, naku-10 A apha, naku-10 B pha. Apho ungazibona sowuyo-attend i-staff meeting apho ngoba kuzovele kuthiwa iklasi
Hobby.
kuthiwa se-EL15, yho, yeyikuloo ndawo. But once ufike phaa ngaphakathi, even though kugcwele, uqala kule nto uba eyunivesithi thina sasiye sinala idea yobana uye eklasini unxibe nezipijamas. Ufike emntwini phaa uzothi ubunxibe ipajama, hamba buyele endlini,
Sure.
kuseklasini apha kuzofundwa. Yeyibo, ubone uba ha-a man, ngumzali lo mntu, ngutitshala lo, ayikho la idea besinayo ngeyunivesithi uba hayi, indawo engathi hayi kwenziwa nje. So I apa eWSU, no, I recommend kakhulu into edibene nootitshala baba, because hey, hayi ngootitshala bazo-lecturers, nendlela abafundisa ngayo bayafundisa. Like uthi uhamba uyokwenza, especially kwezinto zezi-contents, i-maths nezinye izinto, life sciences, hayi no, thina besinootitshala besingenazi lecturers. Like bendingayazi mnye be-lecturer, they even go an extra mile ubumtatiza nodibana nange-weekend when you don't
Sure.
understand something. That can only happen eWSU. But kwezinye iiyunivesithis umntu kwebalisa ubalisa laa nto isethivini beyovela angena athi okay, today going to be talking about geometry, tomorrow we're writing a test, akho nto ayithethile aphuma hambe. Then funeka uhambe uzibonele uba ye hayi, but not eWSU, eWSU besinabazali thina. So I wouldn't really have a sad story shem ngento edibene nento yobana hayi, ndakhe ndafeyila ndavuleka amehlo mva. Hayi, no, I don't have that story. Thina sasinabantu ababesincancambela, mna ke ndandincedwa nakuphapha mna, because mna was a class rapper from first year to last year. Wayethe engena i-class rapper ndim wayethe engena sendi i-class rapper because ndifuna uba kufitshane kwabantu, and I realized that they are parents. Nyani nyani, lastly John, ukubonisa into yenzeke phaa, to see that banyana abantu ngabazali am. Mna ndiqale apha eWSU uphangela second year yam
Okay.
as a teacher, ndiphangele ndisenza second year because I was recommended by one of my lecturers kwenye yezikolo ezilapha eMthatha
Wow.
because of how good I was as a student kuye. Then waxa ebona i-opportunity wandinika. Abanye ngoba prekayo ndiyarhola mna, because the recommend you were paying a lecturer. So it was just so good because the lecturers are saying, Susan's in Dobano, been a personal relationship now, but like. Ungabinala teacher relationship yovela umvenga umuntu okude kuwo kanye umuntu ophakame kakhulu. No, they have that natural engaging character which makes it easy for students to actually engage xa bengabantu kabafunayo ufunda. Yeah.
Benny, I was gonna ask about, do you have any memories that you can share with us as a student at WSU? It could be in class or it could be outside of class, and if it's in class, maybe outside of a lecturer, but if it was with a lecturer, who is that lecturer that really stands out for you in terms of memories at WSU?
Let me start with the students. I have a very bad experience payana engasoze ndilibale davuka ndahlamba la mini ndandithenge isuti entsha sisendi like ngumntu ozithandayo isuti like ndandinesuti entsha ndiqoba ndifuna uyoflexa ngayo ndandiyoflexela uDr Maphango hana ndaxeza ndiqoba ndifuna uba ndandifuna nofika late ndifuna ufika late benze uba wonke umntu andibone kandingena phaa ndangena la mini kwakusekho into eyayiqala phayani andingangeza uba ngukampeni sotya sonke na kodwa yayinto ilapho hey yayisithi zii-hungry lions ya kwakho izitudents ezazingafumenanga allowances so kukwistrike siphaa. So there was a declaration that manga iwe eklasini and I did not see that. Ndaye eklasini sendifike late ndenza la great entrance yam phayani uDr Maphango hana ke was someone wayevele ayiqaphele kakhulu waqaphela wayithetha loo nto ayithethayo and I felt good. Few minutes later kwafika abantu bephethe ezi zinto ezinto fire extinguishers babe fire extinguisher kwamntu phaya yho ngondiwo kayo ndisuke AC ndibheke esilimela ndiyotshintsha abantwana basechumani bandikrobile phaa ndiwhite ngapha ndineepetches ndiqoma uba ndonyanya kwale suti ndifire estinguishe ngapha e-AC imagine and there's no other way ndikolotyo i-confidence yam yini bawo because bendithendinayo ingalo nolusoluka ngoku ndihamba apha ndineshori ngoku ndibuya sendiqhuseka umsila ndibheke esilimela yo that was one of the worst experiences endandinazo phaya uqonda umjito waye one fire extinguisher phaa ndambona but he later became my best friend because ndaye ndaqoma uba we let me not take it personal man because ndithe ngoku wam inyanga sakwipolitics sonke ndayiunderstand into yobana no it was a political move otherwise because babezama into yobana uba zonke izistudents zibe kwi-moving but yabona when we come to the lecturers phaya there was a part-time lecturer ebizwa ngobana ngumr Masomera but he's no longer them. Yeah, na I'm still even communicating with him today. Then there is uDr Chuma, he's still there again at Educational Sciences. Now I am still communicating with him right now. Those guys are one of the guys that are so passionate about mathematics and life sciences because I was doing life sciences. So like they had so much hope in me. Nezinto zingabhadlanga nezirekhoda kuTikTok xa bezibukele they would comment and laugh and boma zimpintshi zam ezixa ezine-PhD ke mna ke ndisengilowo but yabona oyenamntu phayana ewusu that I would never ever forget like she's not the personal favorite of every student esenza inantsika i-BEd phaya she's not the udok Miss Ndudula mazinoa ngudok nam uyamaya mazi Miss Ndudula yho la mama I don't know uba ndingaze ndithini because she doesn't know how much I love her because andingomntu uthetha kakhulu naye but iinto ezininzi endizifunde kuye zizinto that I'm still even applying today nam ebantwaneni bam and zezo zinto ezo kwaba bantwana ndibafundisayo yabona uMiss Ndudula she is very disciplined la mama and udisciplined ngola hlobo olu lukwenza into yobana xa ethetha nathi wayesithi xa siadressa athi tishala masibiza olo hlobo wayethi tishala uthi ndifuna uyiqonde ngoku sengumfundi into yobana uba you are a teacher and wayengumntu ostrict ubuthe kusubmithwa ngo-11 1:11 angasayingeni loo nto leyo because ufuna abantu abadisciplined nango ndiyifundisa abantwana bam loo nto ifundisa abantu e-morning class mna nge-7:30 xa iqala nge-7:30 wena by 20 should already be seated eclassini because nge-7:30 xa isithi 31 mna ndivala icanga ogqiba ndiqumbe ayikho into endizawuyena iqhibile so yidiscipline endayifunda phaa kumiss Ndudula le it stands out for me because ndaye ndayiqaphela into ethi i-success it's all about discipline if you are not disciplined you don't go far in life because there are these things thina singabantu abamnyama kakhulu esizithatha light ezinjengexesha we take ixesha very light thina asilihloniphi so umiss Ndudula wandifundisa into yobana there's nothing as i-African time. Into ekhoyo yi-disrespect for time xa ayikweli
Yeah,
nto.
true,
Yeah.
true. You are mentioning politics,
Yeah,
student politics. You are mentioning TikTok, you
yeah.
know. Now there's kukhona izinto that students engage in outside of their academics. I think those are things, I'm
Yeah.
sorry, those are things ezenza ukwazi ukuba ukunyamezela kwi-academics zakho because you're not just focusing on your books all the time.
Yeah,
What are some
true.
of the extracurricular activities obo involved kuzo wena?
Apha kuso, ne?
Yes.
Eish. Mna I was not really engaged in a lot of things, yes. Even mna personally into kaTikTok ndiyiqale ngelaa xesha leCOVID yabona ngoku sasivalelwa. Yeah, you a lot of ideas phayana were just flooding in and ndiyayiqaphela laa nto. That's why abantu bemosha kangaka yabo xa ungenanto okwenza you think a lot of nonsense. So now I decided, man, no, let me just try le nto kaTikTok because I had the attitude in TikTok from iminyaka edlulileyo ndingawubuke nobukela did not understand what was happening there but ngeli xesha lika-2020 ngoku sinengxaki yeCOVID then that's when I started uba no ndikhe ndiqale ngonam ndicinga ii-nonsense ezithile then ndangena kutiktok the response was well and then yaspreada yade yazofika naseWalter Sisulu University abantu they started calling me TikTok then ndafumana laa popularity you know ke okay, xa ufumana laa popularity especially from the other gender uyayibona kuvela ubomi uba yeyeye Nje uthi uyadlula uhamba ngase-AC everyone like hey jonga nanku lo mfana uvela uqomba jonga ndim
Yes, you've arrived.
qomba ndim yebo so laa nto yonke ke iyakwenza into yobana ufeel good because you know when you have something that makes you feel good i-attitude yakho nje it improves uyayibona and it booster even your confidence laa nto nje yokwazi into yobana there are people that are actually looking up to you for whatever reason laa nto you try by all means not to disappoint them but apha ngaphakathi esikolweni into yojoyina i-politics was a matter of convenience it was not something I was well invested in yayibona because mna bendikwa-SEO so nje mandikwa-SEO ke asizingceku thina sidlali phaya siyashumayela
Yes,
siyathandaza
of course.
inceku ekwi-politics siyithatha kungathi zezinceku zingekho serious nangoku pha kwakudiploya abantu abangekho serious aba bangathandaza into eserious hayi
True.
asimtazi thethu pha so I remember this time because mna ndingene kwi-politics just after COVID sasine-meeting phaya and i-meeting esasinayo we were very few because abantu kungoku kukho izinto ngoze-lockdown and everything boma ngosesisandobuya in fact but kusanxitywa imaski but i-regulations were still applying so abantu babengekho banintsi so kwaxa kujongwa apha around uba ngompho ozodiploya umntu kwabona uba hayi umntu okhoyo ingathi ndim kwabona uba umntu ongekho serious okhoyo ndim ndabe ndiziqaba hayi laba ndikho serious ngoku ndavele ndavuma ndathi hayi no ndizongena yeye futhi ndathi xa sesikhampeyina ngoku noko ndayibona uba le nto ingade yithanda le
In
ndakubona
fact,
ke sendingena ngolo hlobo ke kwi-politics but ke mna ke yona nto that I was always motivated about mna I was motivated about improving i-career yam qha yeyona nto ndandiyifuna leyo so ngoku ndilapha ngaphakathi ii-programs endingene kuzo kakhulu ezindenze ndakonwabela uba ngumfundi yabona into edibene nezinto zePAL pha uMr Maduna yho ndiyityile imali yalapho mna ndidlali kanjalo ndiyityile because bendikhangela kwanto mna ezawundibhatalisa but endiyaziyo uba ekugqibeleni iza nesetifiketi esizawundenza ngaphandle ndibe competent xa ndifake ii-CVs and everything so yeah zii-politics nje phaa naphaa but ixesha elininzi hayi i was making money mna bendikhangela into ezawundenzela imali qha that's why i was yeyona nto ibindenza ndizive ndonwabile umsebenzi wam walapha ewusu light because i was just busy making money here and there yeah
I think as a pal, like what you are saying, uba a pal, kukufundisa certain things that maybe you cannot be taught inside the classroom, ne?
That's true.
So when you reflect back to your time as a student, ewusu, what skills you attain that are helping you ngoku in your career?
Yabona eyokuqala le bese ndiyimenshinile ye-time management yayibona i-discipline endiyifumene ewuso especially uMr Maduna abantu ababeke baziphala they will know uMr Maduna i-strategy sakhe soemploya amantu sasiyi-one wayenibiza nibe yi-20 anirelease for a 5 minutes break la 5 minutes break unikhupha ngo-10 xa athi nibuye nge-5 past 6 minutes past 10 kuvalwa icango. Abantu abaninzi basagqibezela incoko yabo pha eloom xa bebuyayo they are not employed. So discipline, because wayeyazi uba yena ubuthe 5 past, i-5 past mayibe i-5 past. So that's one thing I learned apho, i-time management yabona, even i-discipline, because one of the things ezikhoyo phaa ewusu that are so prevalent yinto yokuselwa kotywala, ubuyaqaphela yinto ethanda uba nintsi phaya and zembi ninzi nje. In spite of that, oolecture bona they are preaching discipline eziklasini, they are preaching maximum cooperation kwizinto esizenzayo. So yifundile kakhulu kwinto yexesha phayana nento yediscipline, but eyona inkulu kakhulu into phayana endincedisayo ke ngoku apha kwikarie yam yinto edibene nokuhoya incwadi ezi zakho. Uyabona phayana, as much as bana iwusu abantu baye bayibone ngathi, I don't know, because there's a lot of perceptions out there ngewusu, and then nditsho nditi umntu one-perception enjalo ngewusu ngumntu ongazange weze wusu. Uyabona, mna ndide ndifike kunyaka wam wokuqala uba ngititshala, khange ndihlale ixesha elide, ii-results zam zokuqala mna ziye zandiphathele awards.
Wow.
And iwusu yonke leyo. Ndithe ndifika mna efieldini ndabe ndifumane awards, because iwusu nje, there's that wusu effect ongasozuyisusa. Umntu wasewusu like yabona, siyithatha from ii-lecturers zethu, ii-lecturers zethu they are motivated by being teachers, they are proud of being teachers. And sayixelelwa phaa le nto into ethi, yabona ke njengoba ningootitshala, isidima sootitshala esosayo kwisosayethi asisekho, ootitshala basahlonitshwanga kwisosayethi because of a number of things, kodwa you are very important as a teacher. So ndithe ndingena nam efieldini ndabe ndiqonda into yobana ye, I am very important. And oba be-important obo bundenze into yobana ndifike ndi-invest most of my time esikolweni, ndiqhubeka ndisafunda nangoku futhi ndisaqhuba izifundo zama ndiyekanga. Because into esiyifundise phaa le nto yoba, if you want to be an effective teacher, be a lifelong learner.
Sure.
Don't stop. Continue developing yourself. Zizinto ke zezisandincedisayo nanamhlanje, because uba ufunde ewusu and awukho good kwi-paperwork, then it means awufundanga ewusu.
Sure. You know, you are mentioning isidima of educators. I wanted to ask you, but what are some of the big misconceptions ezikhoyo about educators? Ezazinto zokuqonda, yazi ke, nam probably I may have thought about this before I became a teacher, but now that I'm an educator, it's not like that.
Into yokuqala into ndiyaziyo mna ngotishala ndiba kwamthi abanamali. Bakutsho otishala abanamali and eyi andikayazi noba banayo na.
Okayiboni.
Andikayiboni. But one thing I've realized to share about us as teachers, you know, as much as ba abantu ke baxa besijonga basibone ngathi singabantu abangenamali and everything, eyona nto i-reality is that ixesha elininzi abantu abastadisha i-teaching, they are breadwinners, yeyibona?
Sure.
Bangootitshala, they are breadwinners. And ke mna ke ndiye ndayibona into yobana enye into esenza singabi namali, yho, kumnandi uba ngititshala mani. And kumnandi, kubuhlungu, because thina we are in a very bad position where we see almost every situation of every child from different homes and we just can't sit back and do nothing. Uyayibona? Yeah. Imali sinayo thina, sinayo kakhulu imali, mna nemali, mna senza abanye ootitshala mhlawumbi abanayo imali, yeyi nemali mna.
Sure.
But imali le ucinga uba sinayo thina, abanye abantu bangayiboni ngathi ayikho, kanti siyigqibela kwalapha ebantwaneni bethu. Thina we buy school shoes, we buy uniforms ebantwaneni abangengobethu, sibe sine-responsibility ezisilinde phaya ngemva. Because when you look good, you feel good, and if you feel good, then you likely to perform good esikolweni. So xa sibona ezinye iimeko ezikhoyo apha ngaphakathi, siye sibe nako ke thina ke uba sibe nalaa ntliziyo inikelayo, yayibona? And abanye abantu, they perceive teachers as abantu abangenabele mhlawumbi, especially thina bootitshala be-maths. Thina sibona njengabantu abengathi abanalife uqala, bahlala sesikolweni, yayibo? Umntu azibuze uba kanti utheni na wena, utheni ubhora, waye ngomgqibelo ulapha, waye ulapha. But into yonke endiyiqapheleyo mna ngotitshala, even nam as a teacher myself, I know whatever that we are doing thina, intliziyo yethu iba buhlungu xa abantwana befeyila, even though xa bepasa, abapaseli thina, but we do get credit.
Sure.
For that, yeyibona? Yeah.
Sure.
But we are not doing it for the credit, we are doing it so that they may be future and better leaders of this country. So ubumnandi bethu ke thina ke njemasihlala silapha esikolweni, sihlala silapha nyhani nangemigqibelo and siyadika, ndidika wes ke mna ke because ndimfaka nangecawe, ndiyakhonza but ndiyayincama icawe ngezinye imini ndibe lapho. Why are we doing that? We are doing it all to make sure that abantwana basemzantsi Africa they care. And yonke loo nto leyo is the wusu effect, ayikho kwenye indawo. Like if you can look up eMthatha, zonke izikolo that are performing, there must be a wusu teacher involved. Ubakho teacher la wasewusu, hayi ikhona into engazuba yiyo phaya. Simply because intliziyo le yokuvelana nomnye umntu siyifumena apha ewusu thina yonke loo nto leyo. Utata the late Mr. Shezi, you know, I remember when it was his memorial service, I had a eulogy that I read for him there. And I still have that eulogy with me even now. You know, one thing that he taught us, Latata, it was love. Namntu lowana kwa ubhubha kwakhe mna kwandikhathaza because ubhubhe esenza into abantu abaninzi bebeyoyika uyenza. Othi abantwana besezikolweni besenza i-practical bengenastationary athathe i-most meters angena endleleni ayonika abantwana izinto phaya. Noba nalo COVID wayefumana, wayefumana because he was helping us. He was doing everything for the students. So we learned that even now in Dobana, thina as teachers, we go out of our way. Siyancama ezethu iingxaki, sincama ii-families zethu, sincama ixesha lethu just for abantwana bomgquba. Asiyenzeli imali le nto because imali ayibikho, especially ngee-Sundays. Noba ungakuprincipal ufike eqhumbile kafuna imali yangecawa uba hayi buka lo ngecawa jomi bendilapho. Ndicele imali yepetroli. Hayi mfundi, sikangundixelela ubuzoza yonke laa nto, but because of the love we know babona abantwana one day they will look back and say lena into yasinceda kwaba bantu. So that's one thing I can say into bantu, as much as basibonwa ngathi mhlawumbi sinochuku kwe here and there, but it's all out of love, it's all out of compassion, it's all out of wanting the best out of abantwana.
Sure. I think what you are touching on that one of the values sase WSU ubuntu. So yeah, I think in a nutshell, what you are saying is that the wusu effect has a touch of ubuntu attached to it. Esikwaziyo ukuba you are able to see umntana xa engena jezi, umntana xa engena sihlangu, umntana xa ubona uba hey lona kungenzeka ukuba khange atye nebreakfast lena, you know, before as a class. Yeah. So I think in a nutshell what you are saying is that you as a WUSU graduate, you one of the values instilled love value yobuntu.
Yeah, and when as and yazi la nto man yo iwusu yo iwusu it can like it makes me so emotional into yenzeka. But I remember even very few universities eziyenzayo le nto yobantu bana even kukhe kubekho i-program that's set aside for abantwana that are not funded. I remember ngalaa nyaka wethu kwi-SRC where kwa itruck yayigcwele qhu ize nokutya iziselwe abantwana phayana, like yinto ephayana leya. Even uMiss Ndudula hey, I like yena ka always make reference kuye because nguyena mntu bendikhe ndakufutshane kakhulu naye phaya kuso. There was a student phayana nje andisandimlilele nje uba ngubani wayethi wam-adopta wamenzo wakhe ngenxa yemeko yakhe esa student. Esa student was not funded but imeko yase uNdudula wayeyibona eklasini wamsondeza kuye, yayibona. So laa nto siyifunde phaa kakhulu le nto yothando because nyhani ke iwusu eyona nto iyenza uba my stand out ibe special for me is that inabantwana bomgqubo kokuqala, inabantwana abamunderstandayo umntu omnyama, inabantwana abapha abazi-lecturers nabo abasuka kwezi meko sisuka kuzo pha. So they know umva umntu sekungcolisa ubomi uba yeyi andingxoliswa ilecture apho, ndingxoliswa ngumlali apho because lo mntu lo mntu lona uthetha iindaba zelali ngoku andingxolisayo because uvele uva ungxolo laa hlobo lasesikolweni uba ungenzeka uba abazali bakho badlala bengatyanga nto bathembele wena apha, wena uzodlala apha, uyibona into yobana le nto le bubuntu le nto ngaphezu kweento zonke. So yo it's one of the attributes ezinkulu ngewusu ezo, ubuntu nothando. Hayi sifundisiwe le nto kakhulu.
When you look at the education sector and ubona kune-lack or a shortage ye-maths, physics, and in fact, maths and natural science educators.
Yeah.
What do you say to a potential student who's watching okanye on a relative who's watching othi ongamnika yona to try and bridge ke ngoku la gap because the WSU is here as an institution that has this offering. But now what do you say? Uyayazi the reality is that kwi market we have very few maths, physics and life science teachers. What do you say to someone oku matric or ku grade 11 right now who may be interested to study to become an educator, and What are these specific subjects at school umntana makazijonge?
Okay. No, eyona nto ibaluleke kakhulu nasisendi ngiqale nje kule meko ye-subjects, ne? Ya, abantu ingase bayihoye kakhulu into ene maths, physics, life sciences and English particularly because English is very important. Yeah, i-languages nje in fact but noba zijoke but eyona ke kakhulu iye stand out iba yi-English especially when it comes to into yobana uba uthi uzozoba ngititshala and everything. So ingase bayijonge kakhulu ezo subjects esikolweni and bapaye most of your attention kuzo because they open doors for you. Ndiye ndithi kanti thethayo ebantwaneni bam na ndithi I'm a teacher because I wanted to be a teacher, not because it was my last option. Yayibona? So we shouldn't make it teaching as if yinto yophephela. No. This is a career choice. It's a career choice that to make a conscious decision to join. So ungazi because hayi ukwalifya kwa-education qha. No. Qualifier even for other careers. Because xa uthe wangumntu one-maths, one-physics, one-life sciences and everything, you qualify for all careers. So ingase at least baziprioritize ezo subjects ezo and they are not difficult by the way but zifuna into yobantu uba qha uspend ixesha lakho kuzo njengoba ndisitsho ndithi I was once a level 1 in maths but today I'm a maths teacher so loo nto leyo it did not stop me it I'm a testimony that it is possible iyakwazi ukwenzeka loo nto leyo then to those that want to study teaching nabo bayifundayo ngoku and I'm really really interested kwabo bayifundayo not aba basafuna uyifunda aba bafuna uyifunda nje into endinobacebisa ngayo into yobantu uba bangezi because they think kukho imali okanye kukho imisebenzi ekhawulezileyo mabaze because they have passion yayibona because sinetishala namhlanje ezibulala abantwana nje sinetishala ezenza zonke izinto zimbi ebantwaneni is because kuza umntu befamba lijoni abaze nomsindo wobujoni apha ebantwaneni omnye befama inesi uthuka izigulane phaya azothuka abantwana apha esikoleni because izigulane nomntana esikolo azifani ezo zinto ezo so indlela yokuphatha isigulane nendlela yokuphatha umntana ayifani naxa ungumntu befamba ulijoni law enforcement awuzufana so ungezi because ufuna umsebenzi okhawulezileyo is because you have passion. I-passion ke yile ikwenza uba ukwazi ukuthi stand the test of time because abantwana will test you abantwana will get you out of the way bawukwenza izinto eziza kudika ngamanye amaxesha but i-passion nothando will drive you to say this is what I signed up for I was ready for these challenges because I was trained for these challenges but when you train someone for a challenge that they don't even want even the training is null and void uyifundela nje uyipasa and then it ends there kwaba basafundayo wena sis and the reality of the situation is that we have a shortage yotishala be maths and physics yayibona but as much as there is that shortage there is also a lot of corruption involved especially in the employment process apha ku sector yayibo and loo nto leyo ndiyathanda because I am employed so ndiyayibona because baninzi sebe employ ngondikhona and I see into yobana kwenzeka ntoni yayibona so ngoku ininzi indlela nje kwenziwa ngayo in the employment process which I believe that this government of national unity is going to fix that nonsense because it's really killing our schools but into endinobacebisa yona abantwana basafunda education especially abenza i-maths physics life sciences nantsi into ebalulekileyo yona sisiend and I believe into yobana uba iwusu is trying so hard to introduce ngala nyaka wethu sasifika thina phaya i-music yaye yasuswa kwa-education la yayi-elective esecaleni abanye babesenza i-music abanye benza i-sport yasuswa kwafaka kwi-entrepreneurship la entrepreneurship i-entrepreneur is someone who starts a business iwusu is trying by all means to create i-graduates that will not only wait for employment but actually create employment yayibona so abantwana benza i-maths and physics bafethu there's a lot of money out there don't sleep on yourself there's a lot of money mna i-10,000 yokuqala ndayibambayo yokuqala i-10,000 ekuthiwa yeyam ndandingayiphiwa ngamntu ndandiyisebenzele loo 10,000 we had extra classes phayana naba bantwana ekhanyisa naba bantwana international entontoni holy cross phaya ungene nje apha etown kwezo zikolo ziphaya you rent a room nge-1.5 and then wena you make 6,000 a month phaya bhatalisa umntana i-350 for each subject you make money Lando, it's not only about making money, but it's also about sharpening your skills. Because thina sisenze first year, saqala ku first year uteacher. Sithe siyophuma ku fourth year, zabi opportunities sele zibiza thina ngesithanga baleqa zona. Because abantu they know your name. So make your name known out there. Ungacinga umsebenzi uzawuqala ukhangela wa qualify because people will not recognize your name. They will not know you. If you want to be a teacher, you don't become a teacher the day you get qualified. The day you take a conscious decision of making bachelor of education studying towards it, you are a teacher from that day. That's why sikubiza teacher la usafunda. Lando ithi ke ngoku don't sleep on yourself. If you think you have a special skill, if you think the world needs you out there, start showing the world that they can't live without you.
That's very powerful, Benny. That's very powerful.
Yeah.
Now we've spoken of all the nice things about being an educator, about being a student at WSU. Also, you initially, when we started our conversation, you said one thing about WSU, it teaches you to problem solve. What are some of the challenges was facing Leo Wena in your career that you feel you were able to solve Gezi skills was from an AWSU?
Oh, yeah. This college ngale kuso uphangela. Ngiqale uphangela most because I was recommended by Professor Alex. Oh, that's one other beautiful. Just yo, they have a second alarm for their woman funyo. Yo, So they recommended me Mtara High School, Payana, and then Fig Mtara High School. I was in a very brand new environment. Mtara High School, Kukama Kaladi, Zimbabweans, Ghanaians, all kind of people, Bapaya. And now, okay, class, imagine a guy from Tomo having to speak English for 1 hour. Oh, sure. 1 hour straight. And now alone the Kerala language, so we are extrapolate, we are tiny, we extrapolate. Go set in the open it. Okay, so you extrapolate, by extrapolate, I mean, and I go there and Capisa can go back and the homework if never man going English. Imagine. Ungo like English, and then very neat you can go by and go out like English, then very talk and never and tell them. Not because of money and diva, okay, yeah, the diva. But this is not acceptable. So Aaron and I found a cool from Ewusu that helped me from this side, especially where I started from Mtara High School. Dr. Nongalo, even though I never had the time to actually tell him, but it helped me a lot because while he's teaching principles of teaching and learning, Kuko Dr. Who's this kind of lower psychology? Mtengwana, now I was teaching psychology, Payana. And in those means, the Bible said they really made sense. Girl, because I said, you pay 15. Mtara High School, Abandon about Payana, Abandon about Kuihabo, teacher, social workers, and all that. Abandon and Gatetuan, Jenabo. Everywhere that you say, Payana could actually affect Mundo Yakumtuan. Don't. Dagan Dana incidents, Paya, Apo Umdana, Weza. And tell into one but tell us a class in yam because quick class ebe kuyo warawara kananda kafaka kuhle yonke lonto le ndathi okay no it's fine ngene class in yam and then I realized the performance ya lomntana it's not really to the standard I expected aka perform ndazombuza but what is your problem utheni u performer all floor wazothi into eyenzekile caba ebekade i-top learner yayibona so enezinto ke bezifumana ze-top learner so caba kuthe kwa udrop i-performance yakhe zathathwa ezo zinto ezo ziyathathwa zinikwe abo babethileyo phaya so caba laa nto iyamwork apha engqondweni ndizothi kuye ke mna ke jonga mntanam you need to work hard because uba usasebenza ngolu hlobo usebenza ngalo uzawuqhubeka ufeyile ngoku zaminye indlela yokuthetha not knowing uba loo line yodwa ithi ubusaqhuba ngolu hlobo uzawufeyila was a problem kanti umama lo mntana yi-psychologist so wathi xa efika umama lo mntana esikolweni esithi kum how can you say umntana ubusaqhuba ngolu hlobo uzawufeyila do you understand uba le nto psychologically ingamenza ntoni dathi yho nazo ke zinto ezotitsha esingesini yabona ke le nto yotitsha abantu abana abantwana abakhumshayo because this is not like it was coming from a good place but it was a learning curve for me because yandifundisa into ethi nyhani uba ndayikhumbula kwi-psychology into ethi even when unikeza i-feedback emntaneni from uDr Mtengwane xa umnikeza i-feedback i-feedback should leave the child feeling good about themselves even though mhlawumbi the situation they are going through may not really be ideal at the moment but yazi into yobana whatever you are saying may affect them going forward so loo nto leyo I learned too ndamuva ndaya kwesinye isikolo ejonge into abasenior secondary school emqhekezweni xa ndifika phaya the concept of ubuntu and ifunde ewusu it really applied in that sense paya because payana ndifike nditisha kuyaphindwa kwesa sikolo paya nawe unomntanga wakho ikhona pa ebe mdala kulo nyaka engathi bena 38 imagine ke mna utisha umntu because ngala nyaka ndifika ngawo ndafika pa xa ndijonga inantsika i-class list yabantwana ndathi manje ndiyojonga inyanga zabo zokubhiyo ndababona uba banako ukuqina kancinci apha ebusweni noba kwenzeka ntoni that man ke ndiyojonga xa ndifika yeyi badala aba bantu aba badala njani but ndathi ndawubona into yobana badala ndimncinci mna and kufuneke ndibatitshile ndatsho ndabona into yobana yabona ke ngoku this is where the wusu effect will come because ngoku into efunekayo ngoku funeka uapply the concept of knowing ubuntu and understanding that akekho umntu onateti onobuyela esikolweni kanti there's no present situation phaya and I was in a situation of loving abantu abadala like abantwana bam bendihlonipha bendibiza bhuti and everything and mna ke noba ndimbiza ngegama kuba kusesikolweni ndifuna into yobana ayazi la role yoba ngumntana esikolo ndingitishala so that igcine la relationship but xa ndibabona etawni hayi ongisisi ngisisi because abanye batshate notshata and everything but ndaye ndayithatha laa nto ndayifaka entliziyweni yam ndathi ewusu ndiyayiqaphela sasifunda nobhuti kwakusithiwa ngumashabela thina ewusu phaa sisenza i-first year yothi umashabela wayeqhuba iteksi aqhuba hamba abheke ekapa abuye ngenye imini azobhala itest ngenye imini afika alale eklasini kodwa indlela ii-lecture ezazimthanda ngayo nezazimsupporta ngayo because they were understanding his situation that uyazifunda and he has to be here so I learned that a lot by wusu ndiyayibona into yobana no man ubuntu yinto ekufuneke uyisebenzise ndawo yonke and sisend uthixo asincede sonke thina abantu bamameleyo ungayiphosi opportunity yonceda umntu ngenxenye yepride kuwe akuncede nje uthixo akunikeze angakunikezi only i-opportunity yokubona abantu aba-in need but akunikeze even the eye and the heart to actually have compassion and love towards those people because sidila nabantu thina abathi go through a lot of things and we don't even see we don't even realize sometimes we let our pride to actually get over us uthi umuntu umbone edinga uncedo but kubaluleke wena more than yena yayibona thina as servants zikarhulumente singabona abantu bazimethi uba makunyathelwe kuthi because sizele kanye kanye loo nto into bani uba ukunyathela kwakho kum kuza kwenza ubabheka phezulu jonga ndigobile nyathela nyoka ubheke phezulu and then one day you remember that there's someone that I left down the ladder and ngela xesha izabile ixesha lakho loba uthixo makakuphakamise uyawusiphakamisa kudala uthixo into bani basawuthi sasibona abantu abadinga unyathela kuthi ukuze babheke phezulu sibavimbe elo xalaba because ngala mzuzu you are the ladder and you are the hope pillar of strength sala mntu ngala mzuzu so don't miss that opportunity
I think my next question Fita, exactly to what you're saying what words of encouragement do you have for graduates ze kwa bachelor of education who are sitting at home unemployed because i sector is so closed akukho zi posts for them to post for employment what to say to someone who needs encouragement at this point
that is quite a sad incident as you face ayo apa because it's getting worse man and I don't know but then mna like I said Jonas is end eqaleni into bani ba education system yethu it's brutal to the sense that it made us it conditioned us to be employed ayifuni bantu that are actually outside like thinking outside the box to actually create employment for themselves yeyibona mna ndithi ke into endinoyithetha nje kubo abantu bahleli phayana you are sitting on a gold mine that's one thing you should understand you are sitting on a gold mine and you are that gold mine because une-maths une-physics and you are sitting there by the time uhleli phayana ungenzi into iya rust ingqondo phayana and you're getting frustrated and all that but if you can get out there and look for opportunities you can go for extra classes uyoqala i-extra classes phayana wenze ezinye izinto nezinye izinto and funeke mani le nto I think iwusu mani izamile usifundisa because you know mna njema ndisebenze emthala high xesha elide i-contract yam ike yaphela pha yathi phela futhi phela ngalo nyaka ndiqualifya ngawo ndibanjani nakanti abantu ngalo nyaka ndiqonda uba befama bakhona bandiqashayo bavele bandiyekise and then for one good month mna ndandisebenzela imoshwari ndandisebenzela imoshwari because I had a license so ndatsho ndathi no if you want to go far in life sweetheart i-degree bekapha entloko unayo i-degree no one can take that away from you but ibimeko ngoku ithi sebenza apha sebenza apha ubimeko ikubeka phaya mayikubeke phaya ubomi like suyenza le nto yesikolo uyithatha uyibeke entloko ibe ngathi there is no life without it there is life without into yokubana uqashwe kwarhulumente and everything when the time is right the lord will open doors for you and enye into abantu they must not be afraid when us is end to go out of their comfort zones don't be afraid to go to Limpopo don't be afraid to go to Gauteng Eastern Cape Western Cape zonke ezindawo if umsebenzi ukuthi useLimpopo go because thina ngengxaki abantu abaninzi abalapha abangootitshala abafuni uya kwezinye iprovinsi, umntu ufuna uqashwa apha e-Eastern Cape only. And loo nto leyo ke it's a poisonous pill. Ubusela loo pilisi leyo khawulezisa ufake umnwe iphume, because it's not gonna take you anywhere. Go out of your comfort zone, hamba ozama nakwezinye iindawo. Xa uyibona uba i-Eastern Cape uyincamile, khawuhambe uye eRhawutenge uyozama pha, hamba yela impopo uyozama phaya, but don't lose hope because awukafumani umsebenzi. When the time is right, the Lord will make it happen. I'm sure of that.
When you look back at your time spent at Walter Sisulu University, what do you appreciate most about having been a student and now being a graduate SASWSU?
Yeah, I want a lay question. I've been waiting for it because umfazi nimfumene Oscar. So there's nothing I appreciate more because it wasn't new umfazi.
Yes.
Saka dikhumbula.
Uthi hayi uthi uzofumana le degree ubukhangele nenye degree kwakhe.
Full package, full package. Saka dikhumbula ngonyana safika ndihamba nobhuti ebusuku. I did not understand it at the time, but ndizoyihleka ngose ndiyikhumbula ngosele noko ndilapha. Uthi ubhuti sidlula ngasezama ukulungisa, uthi jonga ke Ben, inkosikazi fanele uyithathe apha. Inkosikazi yakho noba ifunde wusu kodwa mayibe yalapha ezama. Ndithike mna ke ngenxa yantoti, uthi jonga phaa and ndiboke benza i-degrees, akazumhloniphi umfazi uzomfumana phaa, ndizapha apha kwi-hospitality apha. Uthi apho kukwi-hospitality apho kukho i-diploma of ntonto, uzahlonipha lo because uzawube ne-diploma ne-degree. And I was like, wow. And at that time it did not make sense, but inkosikazi yam ndayifumana pha. By the way, ndaye ndafuna inkosikazi ne-degree to match the standard, you know. And mvuya lo. Afuna sibe ne-qualification efanayo, futhi ndathatha utishala shema, ndifuna ube ndizitresa ngogqirha mna. So that's one thing I appreciate iwusu kakhulu. When I look back, Shem, you know, there are beautiful things, and iwusu opened opportunities for me. As umntana osuka ezilalini osuka kwindawo enjengaleyana, mna I can confidently say that my life began when I joined Walter Sisulu University. That's when I felt like a person. Uqala kwam ukhe ndithathe imoto kabhuti ndiyibethe ibhuti igcwale qhuku ukutya, yayimali yasewusu leyo endandiyifumene kuloo institution. Uqala kwam ukondla nje umama, ndikhe ndimthengele ilokhwe, ndimthengele le nto. It was because of Walter Sisulu University. It did not only give me education, but it gave me independence. Indinikeze ukuziva ngokwenene uba ndiyindoda, ndazibona into yobana I can actually provide, I can actually do ezi zinto ingathi andinokwazi ukuzenza. Because one thing I can tell you about iwusu, ongakayiboni makavula amehlo akhe. Like, there are opportunities at Walter Sisulu University. If you want to make it, there are people abalapho that can actually make things happen nje ngomzuzwana. But you just need to associate with the right people at the right time and be the right person as well. Yeah.
Any last words, Benny, to our WUSU community, particularly a fourth year student yakwa BEd ezawube iqala ukubamba itshokhwe as a qualified teacher ngo 2025.
All the best for them, Shem. Bakhona abanye endleli nabo apha that are my student teachers. Lo mbuzo ndibuza wona bendiyithetha nabo izolo le nto, ndithe kubo, and I'm sharing this to others here, ndithe kubo what is very important at this stage. And le nto ingase ngoku nje mandiyithetha, aba basenza i-first year bayibambe ngoku kusaqala i-first year, ukwenzela bathi befika kwi-final year ibe le nto seyingeyo hustle ukuyenza. Wherever you go, njengoba ngoku beka kwi-prek ngoku abanye besenza inantsi ki-practicals zabo zokugqibela before they qualify. Wherever you go, do as the Romans do.
Sure.
That will take you very far. Xa ufika esikolweni, don't act smart. Don't want to outsmart abantu bakho, because thina as student teachers ke into esiye sibe nayo, because we still have the zeal and the drive. Sisengabantu igazi lisaqhuma, siye sifike sometimes sifike sibengathi sazi kakhulu more than abasebekhona. Uyayibona? Ezinye izinto ke they are very negative, especially ebantwini abangootitshala, because ootitshala ngabantu be-ego kakhulu, bane-ego titshala. So uba ufike wazenza ngathi wazi kakhulu kunabo, bongathi ngoo-employment ikhona baboma ye uzawuba ingxaki lokhu samthatha samfaka apha ngaphakathi. So be very humble and have a teachable spirit. Ibaluleke kakhulu loo nto leyo, to have a teachable spirit. Always accept correction as it comes, because xa kusiza i-correction sometimes it can be a thorn in the flesh, but it is worth taking because umuntu akakulungisi xa ungekho wrong. Have a very teachable spirit. And eyokugqibela into that is very important kwabantwana benze education that are going to qualify kulo nyaka zayo bakhangela imisebenzi. It starts now. It starts now. Umsebenzi awukhangeli xa sele ukwiposition yokhangela umsebenzi. Yonke into oyenzayo should be ukukhangela umsebenzi. Njengoba kwipractical ngoku napha mabafike babe yi-asset, mabafike basebenze tirelessly, benze kangangoko. Yonke into eyenziwayo esikolweni yenze because thina uyawucinga uba sijonge ipractical xa siphethe ilogbook sikuasesa phaya, kanti we are even looking at the overall person that you are into yobani bana are you the best fit for this institution. And xa bekhetha izikolo mabapreke kuzo abantwana even going kwabo bangemva sukhangela kakhulu esa sikolo wawufunda kuso because phaa uzawuhlala ungumntana sakwenzisa iithithina sidlali uyakwenza iti umane uyosithathela ukutya ekitchini. Look for a place that will challenge you so that you move out of your comfort zone. You can never realize your full potential buhleli nabantu that know you as a baby. So yendaweni yabantu that will know you as someone omtsha kubo and they want to see your potential and what you can do.
Oh, I hear you. Penny, our time is up. We had such a nice hour. I'm looking at the comments. Abantu are appreciating you as well, as much as we also appreciate you, you know. We had such a beautiful hour.
Thank you so much. I see.
Like I was looking at your TikTok video this morning. I'm like, hello, Puti. We are Chayela. Chayela, it's 12 o'clock today.
daphuma nayo plural mntakamawo andidlali kanjalo. Hayi, Walter Sisulu, you know, je for real, ewusu, if anything is possible, man, phaya yonke into iyafumaneka. Anything you want is there. Ubufuna inkosikazi, hamba ukhangele ewusu phaya. Naxa ufuna isinyelo esingesisu uyakwazi usifumana pha. Anything is possible, but into endiyithandayo, all doors are opened. It's up to you who gets any pizza.
Sure.
Yeah.
No. Usikhokhele ke, he missed out. He really missed out because I know about also his perspective neyakho besingazokufana, you know.
Yeah.
So it would have made this such a well-rounded. Well, ke, we got the best of the. I suppose, like you said, uba ndiyakuva, whenever you talk, you spoke about being an SCO member, and every time you are speaking, you always make reference to God. So I suppose, okay, this was God's plan. Uba wena, you share what you shared with us, and the entire WSU community. Kungazubakho omnye umntu, you know. So we appreciate. Yes, we've missed him. We know we would have had such a great time with him also if he would have joined us, but unfortunately he wasn't able to join us, which is okay. Asikumbanga. We want to thank you for your time. We want to thank you for your insights. We want to thank you for your great stories. We also want to thank you for even the encouragement that you are giving to not just our potential students, to our current students as well, and to our unemployed graduates who are sitting at home, because we can speak about all the good things that the university has to offer, but the truth of the matter is that not all of our graduates are working, you know.
And
sometimes kuyafuneka ukuba kukhe kube khona uBeni who is going to restore a hope ne faith kubo bangalahli themba. And I think the takeaway for them as well as even our current students now who are registered is that think out of the box. Yes, you have chosen education as a career path, you know, but education shouldn't be a limitation, but rather it should be a stepping stone to more things. So because of that, Benny, because of time and because of all the great insights that you've shared with us, we want to really thank you for all of that. Sibulele kakhulu. We were hoping, but you are going to have this conversation in class sibona se class ba why uthini xa sithi ngutitsha la kutheni singaboni ibhodi why are you a teacher in a car what is this
no kaloku I'm a teacher with a car
uyasiprovela ke ngoko
yeah no ingxaki man if nyhani ke bendiyazile uba ufuna ndibe seklasini mna ndingumntu onerelationship enzima kakhulu nabantwana bam umzekelo ngoku if I can go to them they could sing you a song enokwenza ulale kamnandi nje because thina singabantu abaziculelayo thina sizidlale singabantu babagwitso thina because we don't want education to be boring sifuna i-education ibe mnandi abantwana bonwabe eklasini Nolo ndibungena ungitishala ingathi ugqibotya into emuncu something ungena so unomsindo noba mina into ebenzeke endlini xa ndifika esikolweni I make sure into bani bana ndize emntaneni apho umntana has nothing to do with
yes hi Kepeni in our true WSU spirit we want to say to you to infinity and beyond siyabulela kakhulu
thank you very much into egqibela ngicela uyithatha sis end ne kwa bantwana bazititshala please go to Facebook go to TikTok create some content ethetha ngale subject yakho you can teach on TikTok you can teach on Facebook Facebook has a lot of money
okay.
has got a lot of money on Facebook but abantu have not realized that there's a lot of money you can make on Facebook that's why I'm saying WhatsApp mangabi ngo share is data sikuphela use WhatsApp to actually benefit you even your career can actually grow using only WhatsApp there are people namhlanje aba employed because of this social media so use social media gain a reach by uqinise kuba unabantu that you are reaching to abantwana the more they watch your videos and then they engage your content people will want to know your face and should they know your face they will find you if they find you maybe you may not need employment after all
yes yo Benny yeah. that is very powerful because ngoku mhlambi you are going to be mfundisi of some sort you never know
Eish.
You never know ba ungangumfundisi and not umfundisi ongutishala umfundisi wakwalizwi
tsonga tifunbe umkhamente tifunbe umkhamente tifunbe umkhamente nokuzama kumama webhaki zakubeka ezidweni No, I don't think so, Zara, don't put this. Like, then I didn't make us do it.
Sika, send this as cool day, any penny.
We figure so, says, do any penny. I'm duty by the teta girl and duty wow, and Marcele Wusu. Amen, mama.
Oh, my goodness, thank you so much, Buti.
All right.
Any further, we know time is important. You spoke about discipline and time management. So they said 12 to 1. Sidlulile ngoku.
Yeah.
8 minutes. But we see uba abantwana looking at basese breakini. So let's appreciate your time and thank you so much for joining us. Inkosi.
Thank you very much. By the way, man, bye-bye so hlobo bye-bye.
Yeah. Ay, ke siyabulela inkosi.
Sabe sis.
Bye.